ndagewe cyane murabibona ndani baza ko sinzi n'amatariki meza ndabambwira ati bavutse kuri notariki ndaza ko kuveje na mfite ibintu byo kuma nkwega gusa ndyohewe abana batingira bavutse ro 14 ndingira bavutse ro 15 nibazo byinshi nzo bishura umunsi nateguye kubizo bishura ko nyene hama no musiki nezereje sikindi murako ego turi mu gindi nyubako DTV nabwe iragutse kandi ni mobile igendera hose kandi igashika hose icarimwe rero uno muse bati turi hehe anavuga ati ndabafinze turi hehe ubitora ndamuhagashimwe nibaze ko ndasanga ndagahaye bake rero ubu rero turi ahantu bita elite ndona nanditse elite ndona nanditse studio ndona nanditse ya ntiri bitoni byo ma e sinari byo ma e rero sindikora masters I don't know ngiraza kwitubwira cyane rero uno musa yuko BTV Burundi aramutse igende ahantu bita muri elite elite ramwe ngati ni karti ya ngiraza kutubwira karti ko naje nazimiye sinashoye gutara neza ahantu ndi nivyo ndimwo ikimurabona iruhande rwanje ndafise ego umusore asa neza cyane yajagire dusoni Nata yuko mwashaka kutwibwira. Kinata kazina kiwe kamwe mugatsinza bidi. Kandi mvuze rimwe kameme simene ofisa bidi. Yes. Mwashaka kutwibwira.
Ama nitwa Akimana Arthur. Ngaba ari je ndongoye iri studio nko mwayibonye. Eh bon. Sinzi ko nababwira ivyo ikora canke maraje kubimbaza mu nyuma.
Ngiye turaje kukubaza utwa Arthur.
Akimana.
Arthur Akimana. Yatuye ngo yitwa Arthur Akimana je numva afise amatsiko numva ashaka kumenya byinshi uwo Arthur ninde ayo Akimana ninde voilà Arthur uwo urinde uwo kubwira ati en général wivuge urasanzwe uri mu maso urubaka usanzwe uri mu ingénieur uri quoi Arthur c'est qui Arthur
bon je ubwa mbere ndi umu designer nkaba ndi umu photographe nkaba umu cameraman nkaba donc nkakora ibintu byose bijyanye no kwerekana image Sanam, Kirundi, cheese.
Well, any Arthur of that, if that Corana, since I've ever moved theatre of Matafari, not after my image. Yerekana, my image, and Maga, Coranin, that design. That is your court, Jenna Jashak, designing, Ganganyan, but who will look at Utang was on designing. I sound a cola. Never go to the elite studio, yard, Gendewena Arthur. But Arthur was a good entrepreneur. Changi zo gufyatira amasanamu ndagira mbwe matafari mu nambabare bakunzi banje amasanamu wabitanguye cyari byaje gute warotse iyo vision gute ya kwando ndumwe ngura cyari muto uba wabitanguye gute cyari
en fait inyuma ba yamashuri yisumbuye narabonye ko mfise ingabirano kandi ndavyita ingabirano ko sinaho narabwa vyige yo gucapa dukoresheje imashini niho banaravye ndavuga ati reka ndabe ngerageze kwiga amashuri yisumbuye kandi gatoyi mu bintu bijyanye no gutuma n'ubuhinga bwa none donc dukoresha iyo mashini nyene hanyuma inyuma yaho bon hejeje nkuko ba jeune benshi tubibona bakazi katoroshe kuronka bon naragerageje ndakora akantu gatoyi ico giye kari kakiri gatoyi ko kuzanda chapira mwa iyo masanamu no munsi akaba ari araho nabitanguriye hanyuma havuka elite elite akaba ariyo no munsi mwaje kumbaza ibyikora
ego ni akitangura ko dubatse imbe yubara cyane ku ntebe y'ishure yuba yarize na bise bazo byinshi mugabo numva yuko ni umujene yashoboye kwiga atuye ko igize amashuri y'intango ariga na yisumbuye ariga n'andi yisumbuye bisigura ngo n'umuntu mu mutwe ziragongoye ziriko ego yashoboye gufata umwanya ariga rero nabwiye ko entrepreneuriat si abantu batize oya entrepreneuriat umuntu wese ashaka kugira icyo ashitseko rero ijambo ry'uno munsi ni elite Elite nko bitubwiye sanswe urumwe mu batanguje elite elite ni mukora ibiki na ma service atandukanye mukora mbe mugira amasanamu gusa mukora ibiki eh shaka kubaza urafisa kanyishu
bon inyuma yuko elite yatanguye yatanguye bwa mbere bon nsanga wakora DJ nyene ariko mu nyuma haraje abandi benshi dukorana kandi babizi babahinga nabo nyene mu gucapa amasanamu eh bon ngira nuko mutabasanzeho no munsi ari umunsi baba bagiye gukora mugabo bariho benshi babikora hanyuma inyuma yo gufata amasanamu twahavuye tubona abantu baza batubwira ati bon kubera ukuntu muduha ibintu byacu ku mwanya mwebwe murashoboye bamufise ingabirano yo kuorganiza yo gutegura cyo tujya mu bintu byo gutegura amamanza gushika no munsi aho bon aba hari abantu batwizera bya bindi bya makomite usanga arira kandi naho ugasanga makomite bon ari kwega murambabarira donc ugasanga makomite ari kwega canke bagutegura ibi bintu wewe urababaye cyane nkiyo nka bamwe bakora bategura nk'imanza batari hano canke bari hano mugabo badashaka ibintu bibatwara umwanya munini ko baba bafite izindi engagement donc ibindi bari ko barakora barashaka kuduha imanza atubwira tukeneye gukora mariage tukeneye gukora dot tukeneye gukora guhambisha umuntu bakatubwira uko bifuza biba bimeze tukabakorera devi donc tubabwira ati ari nkuru rubanza turashaka kurukorera tukagira amadetail yose hanyuma tukayaga nta rimwe tunanirano tukabakorera urubanza kandi gwiza turamaze gukora izitari nke abantu baranadushimira ngira ni nacyo gituma namwe mwashoboye gushika ngangira mwabonye ibyo twakotse
ego artiste wa ukumutwe ntartiste utigute general banze ndakora artiste meze yuko ngira rubanze gwanye ndarugwaye bura butegura noze ko cyote mukunzwa rukurankurikirana no muri biti bi Burundi rashaka kuvuga ati sindagira mariage tanga fise wa mwanzira ba menche le ma surprise kise ama bridal shower ama baby showers ama Aline shower ama ko shower zo banyije iro ukaba ofisi rwanzu rukategura ko bati je ndifuza kugira rubanza gwiteka egera elite yakubye yuko barabitegura kandi akabitegurana isuku bakabivuga ku mwanya mwize kandi kuco ushatse kandi yavuze kandi ati umwese kujyo afise waba ufise ubujya bunini yaba kugira ibinganya n'ubujyo bwawe ufise buto waba kugira nyine ibinganya n'ubujyo bwawe ngawe ikaba byiza rero umuntu ushaka ama surprise umuntu ushaka kugira sinzi imanza ni nyinshi yego yanavuze n'izindi zimwe zitakunda cyane mugabo zizushikira nice nimba ashaka kureba mugabo mwose ntiyaje ja kujya kuntu usanga ubutse nk'umuntu ukunda warushitse ku mutima birababaje mugabo Edite arashaka kuba hafi kuremesha mu kuremesha ikakigutonderera ikagutunganiza urubanza aho uba uri mu mubabaro utumva yuko woja kugira stress ivyurondera bigahije no hino wabuze ukunda ngo Edite arayigira ngo ishure kuba hafi ikuremeshe hanyuma inagufashe myitwariko yindi waba usigaranye Arthur bambiye ko mutsanzwe mukora ama evenement hanyuma urambira yuko mutsanzwe mugira mugira imbyo mamanza bisaba muri kamera muri afotora apari ibyo ari n'ubusa ngumufise ari ibintu biharawe mu ino minsi Bujumbura ni hatari hajya igitsiri mushaka twinjiranye ha abantu bavuze ko avuga ati shaka photo shoot pourquoi pas moi ngende nzinduke nyene fate postere ni photo byo muri itete bisa ngaho
cyane gose cyane mbere n'ivyo twakoze n'umwanya munini gose dufite mu burambe ama photo shoot turafise ama photo shoot yo kugwego rugezwe donc kwego kwanone turafotora umuntu akaza karaba gasanga ni photo imwe ifise qualité dugakoresha ni ibikoresho vya none bigezweho bon uzoshaka kwipimira zoshike muri elite zomugirira kandi azoryoherwa
numva bitire rada atanzwe mana bavuga abajama makati sine bumvisha byose bikunde ati kubera uje wewe ukaza urabona ibyo dusanzwe dushoboye nivyo dusanzwe tugira iki dukora muri make Arthur ni ibintu bingahe bingana gute twaje tugerageje kudushira ku murongo watanga uvuga event planning utanga uvuga ibintu by'urubanza imanza mukora urasubira uvuga ibintu bya urasubira uvuga ibintu byo kugira imanza nzira na nzibi uravugira bya photoshoot hari kindi kintu cyangwa ibindi bintu mwamukora show design bega murakora ama carte cyangwa nk'ubuje cyakora carte de visite ara mwaje no mutsi naje na carte nambaye bati nkorera carte nini ya nyene rekana ari ine nakazi nkora murabikora cyangwa jo ibindi bintu mwamukora
ama nkuko mubimbajije ibintu elite hanini isanzwe ikora irakora icambere kadutangure kuvyo twatanguye dukorera koko twagiye turonge turaduza bukebuke icambere dukora turakora ibintu vya design turakora ama post ama cover ya mandirimbo kubaririmbyi baririmba turashaka no kubagirira utuntu twa MP4 twa n'utundi duto twanatanguriye ko ubu dukora gose abashaka ama entreprise nayo abajeune bakiduga gira ibintu vya entreprise turakorera ama logo turakorera ama logo bon abashaka nabo kugira ama impression ku tuntu tw'imipira amashati n'ibiki turabagira utu design nabo nyene twiza hama amafoto kiri mu kindi kintu nacyo twakoreyemo cyane amafoto cyane photoshoot ugaruka gwinshi urakunda ibintu by'amafoto shoot kubona ke agombye gusa na Diamond Platinums murambabarira nkoresheje amazina y'abandi. Bon mugabo turabagirira ifoto nziza kubyo ashobe kwikompara kwishira hamwe ni ifoto ya fotoriwe aho hakujya y'amazi atabona itandukaniro. Abajene benshi bo muri kano karere cyane cyane hariyo nabaza bavuya ahandi tukababazamwe mu bahehe twumva bafashe urugendo runini tugatangara ariko byose mikubera ibikorwa dukora neza n'umutima uri hamwe bantu tudashize imbere izindi nyungu zirenze izo gukunda akazi hama kuma video nabo twarashoye gukorana n'abantu ba blogger babandi bashira ibintu kuma YouTube batari bake nubu dugikorana n'abandi batari bake kandi barayose bararyoherwa kuri karite ya image baronka hariho nabandi ba bon baba ariko baraviza ama marché mu bihugu mu makontina yanda atari ni Afrika ugasanga ko baviza ama marché abantu babiraba bakoresha ururimi rw'icyongereza cyangwa urundi rurimi usanga rutamenyere kuvugwa ino mu karere k'iwacu ugasanga abantu babikeneye mu hanini n'abantu baba nk'iburayi donc turakorera ikintu kubyo baza tubwira ati barabiravye baravuga ati biri kuri standard y'iwacu bon byose nta nguvu zahatari twa twabishizemo gusa nuko tuba twagonze gukoresha gukora ibintu bihanitse gato tukakoresha ibikoresho binagezweho mo kucereke nationalisation ni indi point twagiye turakorera ko nayo nyene mu nyuma ubu kandi tusigaye dukorera ko cyane mo turasonoriza mu guhera mutumanza duto gushika naho zazindi zikuze bukebuke z'ama conseil nazo nyine dutangiye kuza turazijyamo kandi tukabagirira amasonorizasho meze neza ku buryo n'abantu bose baba batonze cyangwa abantu baba babifashe baryoherwa inyuma y'ivyo rero navyo nyene twaragiye mu bintu byo gushobora kubwira umuntu ati none wewe ko ufise urubanza ukaba udafise abantu bakwiye bo kurutegura cyogenda gute nko kuri mariage turahera cyane cyane mu gufata dukora n'ama entreprise ku na miduga myinshi dufise twashobora gukoresha mugabe dukora n'andi entreprise agira amarokation y'imiduga kotesha imiduga tukababaza imiduga mwifuza tukayandika ima tukagenda tukayibaronderera imbere y'igihe ku mwanya mukaza mukanayiraba bivanye n'ama contrat tuba dusinyananiye n'ayo entreprise akotesha iyo miduga mukaronka imiduga myiza mujya kugiramwo turagira na decor turafise ekipi zikugira decor ibimetriza gose nabo nyene bakaza bakabagirira decor mwishakira uko mwavyiyumviriye murankunda kubwira abantu ngo turarema donc turarema kiya nyene ufise mu mutwe tukakigerageza tukakizana ngaho bakakugirira ya decor nyene wifuza aho ni kubakobwa babageni ndazi ko bakunda gutira matashe twa tubabona abakiriya kenshi ugasanga aravuze couleur na jetaniyo narabigere numva iyo couleur turi yaranja tukayirondera nimba bibaye ngomba tukagura nandi microphone mama shasha ariko tukirasura neza yuko uwo mugeni banavuze umugeni cyane cyane kwera abakobwa akunda kubikaramo akaronka ya couleur nyene yifuza tukamugirira decor nziza nyene ijya nyene kuri rujya gwego yashaka hanyuma tukongera donc byo yasavye bikaba kwa kundi nyene hariyo ekipe y'abantu bagira ama protocole sécurité ikwiye ifise na bwa buhinga bwa none ba bon bakomunika ama Motorola baguma bakomunika kumwanya atari ukuntu uzamva umuntu asemereye hejuru y'abantu ni ibintu bigayitse cyane gose ugasanga urubanza warushizemo budget nini y'amamiliyoni n'amamiliyoni ariko we wicari imbere wibaza ngo ibintu biratekanye babandi nyene wizera ugashira muri sécurité ukazamva komye induru ngo wewe Wozani kazi yifana ngo yewe zanango situru waranarakene zo ni ibintu bigayitse gose bigayitse bon nk'umuntu aba yarajabutse gatoyi yarabonye ibindi zindi manzi ko nzoroganizwa z'amafaranga nkayo akavuga ati no izo bintu ntibiba bon donc bari eduke bambaye uniforme nk'iyo twateguye manza ho usanga ari ibintu biryoshye gose usanga bari kuri kamera na foto bambaye impuzu cyo kimwe n'abantu bari kwara serva abantu bari muri sécurité bambaye ibintu byose bisa décor byose usanga bisa bon ni ibintu usanga bisa neza ndabatuye muzorabe umunsi umwe musimbe nimba mufise urubanza mu cyangwa umuntu ariko ategura urubanza musimbe muze tumukorera urubanza mwirabire akataraboneka ibyo mutari bwabona bon abaho tumaze kubikorera benshi barabiryoherwa twarabikoze mu mariage atari make amadote atari make turongera turabikora ku manza zimwe zimwe zitabereye bon mugabo bitegezwa kubaho niko isi imeze nko handi duherekeza bacu baba bitavye imana turamaze kubikorera ugasangana ibintu mo nibishaka gusa neza ko tuduherekeje umuntu agize mugabo ugasanga ukavuga ati umuntu yari yaherekeje umuntu arafise abiwabo bon ni mu bintu hanini dukora nivyo nyene mugabo kandi nitwibagira gufasha urundi gwaruka kuko natwe twarafashijwe n'abandi kandi nabo nyene babandanya badufasha uko turi kumwe ngaha abafundi bose bahari ndabita abafundi donc abatekinisiye bose bahari turatanga ama stage kuba byifuza turatanga ama stage kuba byifuza bafise indero bon indero ndayikarira ko gose kuko naje barayimpaye kandi barageje kumbwira ni strict donc mu stage abari ko akora ta kagarushoka ni naronka kiretse ubumenyi mugabo naho biba ari ivyo ari yaranje agatonda kugihe agatonda ku mwanya kugira natwe ico gipapuro cha certificate tuzomuha kizoba ari kipapuro gifisa gaciro turamaze kubiha batari bake si benshi gose ariko iyo tumaze kugira kuri nombre kanshime nda nayivuga nombre y'abantu bashika 10 turi ruhutsa kandi nabonye ne bakagaruka kadushimira ati formation twakuye ngaha mwayi duhaye tutari ko turanabari hambere rimwe na rimwe muza muri kora mu mufuko mukadufasha bimwe bimwe bose barabishima donc nivyo hanini dukora kandi aho tubaye benshi barabishima kandi natwe turaryohewe gose ko mwashoboye kuza kutugendera nswe ndabibashimira murakoze
ego akaba ari Shadrack yatubwiye yuko ndongeza gukora muri Elite Shadrack ego umu deja tubwiye utari bike kujanye na Elite yatubwiye ndetse muratanga stage kuba jeune bajeje amashuri yisumbuye tubona ko muri no minsi ubushiranganje bw'indere yo kuratanga ama diplome kugwaruka rutari rukenya none ivyo yavuze nivyo canke iyo mubaye stage bo bafasha ibiki nibiki yavuze ko kari ikintu cy'indero mbega ubumenyi bwobwo basigira niki ubishingire nta
ego turabaho ubumenyi butandukanye muri ibintu nyene kuko benshi bazana barahejeje ishuri kuko barara burya mwanya munini afata yica ataratangura rya amashuri twita ko ari kaminuza acyaza tukabigisha turagerageza benshi bageze ku rwego ruteye imbere kandi vraiment barashima ku byo bakora byose baragaruka hanini kandi kudushimira ego vraiment twe biraturyohera nka bamwe mu basanzwe baberekanye ne ibyo bintu baba baje kudusaba kandi turamaze kubahereza urupapuro nyene certificate benshi ruko babyita yego turamaze kubahereza batari bake nko ababwiye rwaruka rushika kuri 10 n'ubaracyariho nabandi haro nabandi tucakira n'ubaraciyandikisha mu bantu nyene bashaka yo mastage
Besha Drag, comme vous dites, comme vous stage, kuba jeune, vous êtes secondaire, vous êtes déjà en kaminuza, vous êtes kuba kugira mu bakire mbe harimo akanye jena cyakanywa babuka gogwa cyangwa murafite ma standard mufatira kugira mushobore kwakira abanyeshuri
nihenze gatosa abanyeshuri gusa hariho n'abandi batashobotse yuko bajya ku ntebe y'ishuri mugabo akafite iyo ngabirano n'umwete n'ingoga yo gushaka gukora ibyo bintu nabo nyene baraza tukabakira mu buringanire bwabo ntiturabaye ko yakiye ku ishuri gusa uwo ari we wese ari capable yo kubikora no kubishobora kandi abikunda turamwakira hama waruvuze yuko ngo bo icyo twisunga suko aba yarize oya twisunga gusa ujya mwete we n'ingoga abaje kubisaba kandi afite icyo ashaka gushika kuko benshi muri bo nabo nyene baramaze kugira amezo y'iwabo ubeshe na producteri bazwi batandukanye ngana vraiment natwe turishimira ibyo bakora
uwo akaba ari Shadrack ati nta kintu kimwe dusaba nta n'ikindi turabona ko umuntu aje kubisaba afise umwete kandi yumva we nyine abyumvamwo ego Shadrack deje yatanga tubwira ku bijyanye n'uturusho mufise bwa Elite nica ya kintu wewe nk'umukozi wa Elite wobwira ko badukurikirana mbega ugatumira gukora iki canke n'irya itandukaniro ubona riri muri Elite ritari mu yandi mashitsi
itandukaniro riri muri Elite nuko ikintu tugikora ku mwanya kandi tukagitanga ku mwanya utubwiye setel ni kuvuga setel tuba turi ngaho nyama produit yawe tuguhereza haenze nk'imistatu ikintu kiranyaruka gose cyo kimwe na babandi usanga baza bidoga twarakoreye aha naka nashimye kuvuga ko ngo baradutebeje ariko mwebwe ibintu ni sawa vraiment twe turashima uko biri kose umva ndabasaba yuko bose boza baraza muri elite nkuko basanzwe babigira bamwe bamwe kandi bama bayitaho n'ubu muvuye nga mushitse ngare aho nabandi bagiye vraiment ntibidogamize bon ndabatumira kuza baraza muri elite studio.
Nous avons entreprise, nous avons Elite Studio. Nous avons une entreprise qui est en train de se faire. Je ne sais pas si vous avez un problème. Si vous avez un problème, vous avez un problème. 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 Arthur, on a
dit que Instagram, non, y a nos rachats quand ils Elite Studio, quand tu cherches à qui garder le cabiri. Na Gmail, tu l'as eu correcha. Rachats quand ils cartes 48@gmail.com. Bon, numéro de téléphone. Na juste nous qu'on a dû vivre en gagne. 79 713 681. Changé 33 025 889. Mobile ni 79 713 681. Alors on a fixe ali 33 025 889.
Oui, Arthur a tout qui est là, belle et l'adresse à votre cabot. Vous avez tu vas dire quand il faut des services d'élite comme vous le vendez à chaque fois de nous cola. Le bateau quoi qu'on a cru le numéro bateau qui tava va qui la va nous n'est pas ni ma va couguille et tu connais hagnon mon focan. Nous comme à tout ça qu'on a gâché le mgabo et que tu as tout qui vous gambé et yuko ou à coucher une belle bécanille et là où tu comme il tourne à son aroma de chimie la ma fala en gâché une belle et quoi on m'occupe à qui est quoi. Réamgia c'est un gamin quand même gâti hanam l'élite. Umukiriya n'umwami nyarwanda cyatu babamikadi cyangwa batanu batamakadi ehe n'abaze yuko ushobora kumwitura ni byiza kugira ngo ashobore gutunganiriza hanyuma kundi ba BTV Burundi nabwiye ko no mwiskora mutse tugendera Elite Studio ejo tuba turi imwe iwanyu cyanye andi hantu bivanye nuko muza mukomera twitura twabwiye ati BTV Burundi cyane business show twa ishinga n'aba entrepreneur abatanga ibikogwa bari en action tukavuga ruteka tubateze imbere mu guhayanisha cyangwa ama promotion y'ibintu basanga bakora rero kaba ufise ico ubaza ko ufise kabudukene ko tuza gutaka gusanga uri tukagukorera ama service nka nyene rasho tukakora kuri 79 746 739 indwi cyenda indwi kane gatandatu indwi gatatu icyenda hanyuma dushobore kugufasha twabwiye ko BTV Burundi bice muri business show tuhayanisha bidandaza turagira ama publicité, tu as gira ibiganiro tubuza kuri terrain kugusaga na kugira ngo dushobe kuri aba réellement uko ribiki umeze gute ibaza yuko ubuta tutaraba ama produits watubwiye watubwiye byo musaga mukora bitadukanye n'abazi ko ubuta azaba dufise ivyemezo nyamukuru uca utwereka kinye mu ma produits mukora yaba ari photoshoot yari mu organisation z'imanza sha ama samples mu kiganiro kizwa gikurikira cyo navya ko ari artiste akimana bitwemereye n'abazi ko azobishitsa kwatsangwa ari umugabo ashita ibyemeye murakoze.